iteka ridasanzwe kuri mwese mudahengeshanya kudukurikirana tubaha ikaze kandi mu kiganiro Monday Superstars mwama mugikurikirana ku munsi wa mbere isaza ibiri z'ijoro amasaha mu Burundi iyo bitagoranye MC mwari yo bigoranye naho
baratwihanganye
babazi cha diva iwabo mwama muri kumwe na Adijo turi kumwe kandi na
MC Brizo
ego nkuko vyama rero mwamaze kubimenyera ariko kandi tunabibutsa yuko igihugu cy'u Burundi cyamakiriko kirakira abashitsi I weekend ibintu byari bimeze neza aho twari kumwe na Jaguar tugakamina Washington ningahanye ne mu gihugu cy'u Burundi ariko kandi turababwira rari yagenze gute ngo ngaho ngo nabaririmbye kazi ngo abahurikiye muri entertainment
ngo
bakoreye edite Kimana sanzwe rongoye bantu boy byose rero uraza kubimva ningahanye ne mu kiganiro Monday Superstars. Yes, nkuko rero twedujeje kubabwira ni Jaguar yaje mu gihugu cy'u Burundi babwira idonido byabereye byabimeze gute.
Yes, ni Jaguar ahubona ko yaje muri weekend duhejeje hari ku munsi wa gatanu aho bona isinzi ry'abantu baje kumwakira abafana biwe benshi niho bari. Ni Jaguar nyene yarafite igiteramo ubukeye ku munsi wa gatandatu aho bona ko byari ibintu biryoshye cyane bari kumwe na no mu legend wacu Dr. Claude aho bisa naho bavuga ati jewe Dr. Claude nubwo yoza muhira atari hondi bakambira ko yamenye igufuri nta kibazo n'umugenzi wanjye.
Yes,
rero byari ibintu biryoshye cyane hatanguye hurira kuri stage umukomedien Kiging aratwenza abantu arabaryohera cyane nyuma yaho haraza band ivuza umuziki ukibiriraho abona ko sanzwe irimwo umuntu tuzi cyane nka Kikiture yarabikoze cyane nawe nyene mbere haracyahaza inyuma yaho Dr. Claude aragira performance ama Jaguar aza performance iryoshye cyane abantu bari buzuye hari muri Miki muri Miki byari ibintu biryoshye cyane
no aho hari ku munsi wa gatandatu
yes
yashitse ku munsi wa gatanu igiteramo agikora ku munsi wa gatandatu urumva neza iko ibintu byari bimeze neza ngama insolitero ya Dr. Claude ntava ko agumuko nyene benshi rivyo bagiye barabona ngo impunzu yagiye kumwakiriramo Jaguar ku kibuga c'indege niyo basuye kandi kumubona ariyo yasuye kandi kwambara kuri stage nkuko rero muko murabibona ngaha mbega yabigize kugira nyene turonke ico tumuvuga ko canke ni vya bindi bavuga ati abaririmbye ari ukuntu ngo bati controller na cyane cyane mu kwiyumvira yuko hajya ahantu haza kuba ari amakamera hajya ahantu haza kuba
ari
amamedia abapaparazzi mbega byagenze gute byamugendeye gute yes Dr. Crouch ariko kurikirana cyangwa yakurikirana ikiganiro ngira wewe arafise impamvu yabigize ariko kandi tuca tubandanya n'amakuru yacu ikiganiro ni Monday Superstars.
Yes indi nkuru tubafitiye ni Hali aho bona ko ngahibubanza aho bitwa Gihungwe bariko bararyoherwa abanyonzi b'imiduga aho bona ko babikoze neza cyane bamwe baratwaye bushimwe aho bona ko hari nabantu sinzi ry'abantu benshi ariko ikibazo kica kiza ngaho kubera iki hari abantu benshi bariko barakurikirana ingene biriko biragenda cyane babagiye kuryoherwa aho bona ko abanyabujumbura benshi abantu tuzi nko muri entertainment benshi niho bari bibereye
yego nkuko rero wabivuze ni rari ya Miki raba ahatandukanye ariko iba mu ntari y'imunari umva ubu yashoye kuba ibubanza aho ushaka kubona hagiye abantu benshi baryoherwa n'umukino utamenyerewe mu gihugu cy'u Burundi umva uri nzuba umuntu wese ategeza kuba ari tayari kugira yishikira aho hantu ariko kandi turakuda kubona aba bajya bitango na abana
abana
abana bashushe mu muji usanga aribo bahibereye ushobora kwibaza mbega kubera iki biyumvira ati reka tuduge na twebwe tugende kubiraho no gukunda uwo mukino cyangwa no gukunda irya ambiance iri hage yes ugerageje kuraba urabona yuko umukino ugenda neza gose nabo bana bagashaka kuryoherwa abantu baba bahishikiye bashaka kuryoherwa n'ibintu byiza cyane gose na kare mu gihugu kwa tudakunda kubibona cyane ngira akabara n'akanya ko kugira ubibone nyine ukoresheje amaso yawe
yes
wewe washitseho nibiki wahashimye nibiki ukundira cyane cyane uyu mukino warari Ego chane reka tubandanye namakuru yacu ndanakwibutsa yuko ikiganiro ari Monday Superstars ariko kandi uraziko ngo ibintu byose ngo bigenda bitonze ni muri yindwi rero twashe kubona twashe kumubonana na Bernice ajyohegwa isabukuru y'umwana wiwe aho yashize ko amafoto akandika ko majambo menshi yo gushima cyane cyane uraziko ngo umuvyeyi ngo niwamenye akamaro k'umwana wiwe ego chane yarabikoze gutyo ashira ko amafoto atandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi kandundura rero iyo yashize ko ateruye umwana wiwe baci bamushira ko dramati baci bamushira ko dramati nimba rugushaka dramati muri kino gihe tubane tuko turamuvuga ni dramati rero tubafitiye namakuru meza yuko yaronse visa aho muri kino gihe urumva yuko visa ikibazo cha visa kigoye cyane kibanza yagicwa hijya nino ngabo amatariki nyene nigerekirazo ga 20 ukwezi nukwa gatanu
azo fata rutemikire
azobaringa muri Belgique byose rero ngo arabikesha DJ Polin yuko yagize icyamufashije mwo kugira ashobore kuronka iyo visa mu bintu rero bya visa tubanda turiko turavuga ati bigenda gute bamwe baronke bandi bigende gute rero ngo kibazo cha visa ngo ironse umuntu akwiyemeza yakwiyemeza asanzwe afise ubutunzi butandukanye asanzwe afise amahera atandu rero ngo dusubire hahandi ari umuririmbyi baba batinya ati mbega giwo yogaruka byo babimeze gute imva izo ngorane zose iyo hari umuntu yahagaze ku ruhande rwawe baremera neza baremera neza kuko no muri ico gihugu umuntu agutumye ko ategerezwa kugira ico yiyemeje ati umuntu niyatakara cyangwa icazoba wewe uri tayari ivyo rero nivyo bituma ukuzanye ategerezwa kugira ati nemeze neza na neza yuko uyu muntu nzobasha kumuraba neza arinde asubira mu gihugu ciwe kuko imisi bari mike baguhaye urazi yuko ngo muri Afrika ngo cane cane turakuda kwibera iburayi iyo twumvise ko tuji iburayi tuva yuko twoherayo na makuru rero meza kwa dramati ntagisivye atari ibindi bije atari ibindi bitandukanye nayo ku kibazo cha visa urumva yuko yamaze kuyironka gira icyo umubwiye ngaho dramati mwino misi indirimbo yiwe tamporize urukubibona gute indirimbo yiwe tamporize gira icyo umubwiye
amarira avanzwe n'umunezero niyo yariko arakoroka ku matama canke akoroka ava mu maso y'usanzwe arongoye inzu ihinyanyura umuziki Bantu Boy isanzwe iri ingaha nyene mu gihugu cacu c'u Burundi ni Edite Kimana Stella aho ubona ko bamukoreye surprise abaririmbyikazi basanzwe baho bari muri industry niwo bakoze surprise yo sanze arongoye Bantu Boy aho nako byari ibintu biryoshye cyane edi we niwo waruri washaka kutubwira ko byari bimeze
ni Edite asanzwe aramutswa Bantu Boy kandi asanzwe ari nicegera muri Academy Musicien byinshi bamushimira ngo ari byo yakoze cyane uno muzi kugira ubone abaririmbyikazi abakenyezi muri rusangi bari muri entertainment baja hamwe bashobora kuyaga ngo yaragize icakoze cyane rero ngo ivyo ngo ntivyari kwijana uko nyene bashe bavuga ati reka kuko yavutse igerekerezo rya 14 mugabo baravuga ati reka dutegure weekend abariho tugira iki tugira icyo tubushikirije ku mafoto twashe kubona urabona ko hari abaririmbyi batandukanye bariko ahubwo bashe kumuha na kado iriko iriko amafoto yabo bose bari kumwe numunezero udasanzwe twashe kubona kwa Edite ugerageje kuraba amarira ayashe gukoroka ngo burya rero ngo umuntu ajyohewe cyane bivamwe kurira ego kubwiwe ngo ntatahura ntiyumva kuko ngo burya ngo uyu uri kurakora iciza ngo niwitega yuko kizogaruka mugabo iyo umuntu aci yavyiyumvira biraguha umunezero cyane ukajyohegwa yamara ngo abo bakenyezi ngo bafite byinshi bariko barategurira hamwe uretse n'indirimbo yabo batubwiye yuko ngo izosohoka gushika ubu tutarashobora kuyibona ngabo ngo tushobora kuyibona ngo vuba kuri YouTube ni bya bindi bya soon soon reka tubandanye turindiriye nuko ni byiza umuntu agukoreye iciza kumwereka yuko nawe nyene wagitahuye nuko bashoboye kuja hamwe barashaka kubikora nkuko muriko murabyibonera ngaho kuri aya mafoto sinababwiye mu ntango nkitangura yuko twari dufite abashitsi babiri Washington hamwe na Jaguar Washington rero yazanywe na Vishu Love nkuko rero abisigura aravuga neza yuko aje gukora muri album yiwe urazi yuko basanzwe bafite The Fighter hariya niyo bazoshobora gukorera album ikete ya Vishu Love igiye gusohoka igerekerezo rya 16 ukwezi kwa gatandatu mu gitaramo yitiriwe
one man one million
yes. Kizobera kuri la piroge nuwo munsi rero uzoshobora kumenya byinshi kubyerekeranye niyo album mugabo urumva ko Washington nawe nyene aje gushiramwo ukuboko kwiwe ngo muri album nyene hazoba harimo indirimbo bakoranye na Washington
we can love me
niyo badoshobora nawe nyene izobiri muri iyo album yiwe aramaze kuduha imwe aramaze kudufundurira gaseke gato indirimbo yitwa no problem ubu turiko turavugana ikaba ibarizwa kuri YouTube ndetse no muri kiganiro ngahanyene muri description turaza kuguha link igutwara direct ushobora kumviriza iyo ndirimbo no problem ya Vishu ntivyagarukiye ngaho rero kwa Vishu yaciye afata nawe nyene aragenda kwifatanya kwifatanya
n'umugambi w'igihugu bise we Burundi urambaye abona ko
yari hajya mu bikoba ego bateye ibiti bahejeje abona ko yaciye aririmbira abari ngaho ngo umuziki rero ngo ujana n'ibikorwa byose iyo muko muraririmba muko murakora ibintu byose bigenda neza ngo nimutangwe kuko amameza yaramaze gufatwa amameza amaze gufatwa yateguye imeza 20 zitanu zari zamaze gufatwa ngo gushika ubu ngo nuko ngo atarabaza manager ngo usanga ahubwo
hariyo n'izindi
zafashwe rero ngo nukunyaruka ngo kugira muze musangire umuziki mwiza umuziki mwiza uko asigura 1 million nukuvuga ko ari meza y'abantu batanu mugabo ngo ntibisabwa yuko ngo haza ngo wongurihe desamire ubundi desamire ya mwumvikane muyashire hamwe mufate imeza ego nuko tubanda tubirindiriye kuko ni igitaramo kizoba kibaye icya mbere ngaha mu gihugu cacu murazi ko ari kandi walai kandi ndazi uko umuziki w'ikibiriraho niyo muzoshobora kuronswa tuva kwa Vishu Love uwo munsi ngo azoba ari ngaho kuri one man one million ariko yadutumye kandi uko nigerekerezo ryindwi ukwezi kwa kane bazoba ari ngaho muri Gera Plaza aho bazoba buguriye icese ubwo bunywero azoba ari kumwe na Double J na D1 muri no misi rero urumva yuko Vishu yitareho ari munyishu hirya nini urabona ko ibintu bibandanya biriko birakora niwamara kumviriza iyo ndirimbo no problem uraza kutubwira nibiki usigaye ukunda kwa Vishu Love ni giki witeze ugerageje kumviriza iyo ndirimbo imwe ni giki witeze kuri iyo album ikete
Aha, umwanditsi w'indirimbo amarira, umwanditsi w'indirimbo ubwoba, ngo ubwoba ngo ahora afise baraye babwerezwe uko agiye kwitaba Imana mu misiri imbere, ariko n'ubutumwa yahawe ni D1, n'ubutumwa yahawe miyo misi heze avuga aho bamubwira ati bro, hariho umupasta yasenze arerekwa umuntu agiye gupfa muri entertainment. Rero nashatse kukubwira nyimba ari wewe cyanke nubwo yo atabari wewe urabusenge cyane. Wewe sinzi ko wasomye. Rero
ngo gusenga ngo sinzi ko ivyo bica bisubiza inyuma urupfu nguko biba bitegekanije nuko nyene. Kubera rero amazi minsi ari umuririmbyi ari abaririmbyi muri South Africa bapfuye bapfa giturumbuka benshi rero bagumana ubwoba bamwe ati abo bose barashoye kuririmbana na Diamond Lolilongo narashikiriwe. Rero byahindukiye si kwa Lolilongo ni umuntu yoba afite imyaka entre 20
and 27
nibaze ko Lolilongo ya rusimbi eko kuri amajambo rero yashoye kwandikirwa ngo sali D1 ngo nashaka ndaguhe iyi message kandi woyigenderako byo gufasha ejo twari ko turasenga hama umupasta acarabona inzozi acavuga guca hari umuririmbyi hari hejuru ya 20 mushika 27 agira yitabe imana kandi urufu gwiwe ruzobabaza benshi ngo songo nashaka ndagusangize aka ka message ngusenge cyane mwana wa mama ugira ibihe byiza sinzi rero uko kuntu yamusaba asenge ubwo urufu ni rude canke asenge ni agenda azogende mu juru
azogende
ni agenda azogende mu juru ubundi urufu urumva uko katosha
lazima
ntushobora kuzigira rero ivyo ntiyavyigumi jemwe cyashira ku mbuga ngurukana bumenyi nimba uno musituko turabisoma nuko yagerageje kubidusangiza mugabo hagati ya wewe yashize ati Imana yo mijuru ngira
nkunda cyane
kandi nzobaho tuzobaho imyaka myinshi
mizina
ryawe mana amen gupfa burya n'ikintu na umuntu numwajyoherwa yumvise ko agira afe kandi ngo gupfa nawo ni ngombwa ngo tuzi turitegura gusa tumenya ati nagiye nkodiki ni Miki na Mari yisi uko biri kosigiye gitoyi ufise nize uko afise ubwoba bwo kuvuga ati hari ikintu nashaka gushika ko hamwe no genda ubu bitoba biryoshye nibaze ko ari gutyo kwa D1 ndamubwira ibintu nubwo tutigeze tuvugana peut-être avuga ati nzobaho imyaka myinshi kuko ari ikintu nshaka
gushikako
shaka gushikiriza kuko mbona umengo ntacho ndakora kugira uno munsi uburundi buze buvuga ati twaye dufise umuntu afise yagize icyo atumariye yes gira icyo umubwiye ngaho D1 ndetse n'uwo muririmbyi wese ubona ati mwarengo nibindi usanga ngo ngo byari kwari kubatera ubwoba gusa abantu baba pasteli biki byose rero bibaho mugabo igikuru no kwama witeguye igikuru no kumenya ati nta munsi wanje nzi uko biri kose nibyashika nzogende he mijuru ngenda mijuru naho ngo ibisabwa niki
nuko kugerageza kunyene kwitunganya sindabizi
MC urakoze cyane MC gushikisala ndicho yokora kugira shike bijuru reka tubashimire mwese mudahengeshanya kudukurikirana ikiganiro ni Monday Superstars ariko kandi twa turi kumwe namwe ndetse tunabasaba uko biri kose mutubwire ico twobakora kugira tubandane turiko turaryoherwana tujye dusubire kandi mu kindi kiganiro Monday Superstars
ciao.